Bon, kufanele ngihlangana naye. Wokufanele uzobheka mina ngedwa.
Eh. Uzokwenza njani?
Uzobheka mina ngedwa.
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 Danke ke ntombazane, ngicela wenze njalo ke.
Yabam.
Danke.
Ngiyabonga. Ma vista when nobody? Menzi boy, weird.
Brings me a suit to put up number seven. The scene of it.
Begin that was on Naga. Okay. Funny as it is, yes.
Okay.
I was in a mile. Young son, thank you.
I'll be six now.
It was 10, right?
Yeah.
I said, I'm so scared. Get out of here!